Ciao.
Ndagathi kunjuria ati ari we wi vita ko twi timu nene mani timu nene
Lala chini.
Ndio nifuko wa pia.
stretching. Mguu ina stretch mpaka wewe mwenyewe.
Ayo urok.
Oh, somebody's doing it to me.